Kana none twongere tubashikiriza ndi mu makuru yagezwe ko kontambara ziriko zirabera mu gihugu cha Ukraine ho Burusiya bubandanya kugaba ibitero bikomeye mu bisagara bitandukanye by'ico gihugu. Hari amakuru yavuzwe ko president w'ico gihugu Volodymyr Zelensky yoba yahunze n'umuryango wiwe nyuma yaho havuzwe yuko ngo hari ibitero bikomeye cyane vya murondera kandi ngo yashobora no kwicwa. Ivyo turaza kubigaruka ko murano makuru koko president Volodymyr Zelensky yoba yahunze igihugu, turaza kubigaruka ko murano makuru nimba yahunze yoba yahungiye he byose muraza kugenda murabikurikira mu buryo bw'itunido. Murano makuru kandi turaza kubabwirira ukuntu intambara zifashe kuri uno munota, ndetse tuze no kuraba ibintu bikomeye cyane biriko birategurwa n'igisirikare cy'u Burusiya. Umugwa Kiev ushobora gufatwa mu masaha ari imbere, ivyo turaza kubigaruka ko twabiteguye. Hari akagwi gakomeye cyane gafasha President Vladimir Putin w'u Burusiya mu ntambara ariko aragira mu bihugu mu gihugu cya Ukraine, kandi Vladimir Putin akabavuga ko intambara zohagarikwa n'ibiganiro canke n'intambara nyene ubwayo. Ivyo navyo turaza kubigarukako. Ibiganiro Putin ashaka ni bihe? Ese ko ivyo biganiro bazavyemera kugira intambara zihagarare? Putin we ntumbera afite yo guhagarika urugamba mu gihe abanyayikreme bataramanika amaboko canke ngo bemere ivyo Putin abasaba. Vyose n'amakuru turi buze kugarukako. N'ayandi yose yatandukanye ariko aravugwa mu bimenyesha makuru bitandukanye, ivy'abahinga mu vya politike bavuga, abasesangura ivy'intambara vyo bagenda bagarukako. Vyose muragenda mubikurikira muri ano makuru kugira mubashe kumenya neza ibintu biriko birabera mu gihugu cha Ukraine. Ntabwo ibintu byoroshye rero, iminsi irabandanya kongerekana, intambara ntabwo zihagarara, ahubwo ibihugu byo ku mugabane wa Buraya bibandanya gufasha igihugu cha Ukraine mu kubaha ibigwanisho, ariko na gihugu gikomeye gishobora kurungika abasirikare ngo bafashe Ukraine kugwanya umwasi. Ibyo byose birerekana ko atabihugu bishigikiye vyukuri igihugu cha Ukraine. Bamwe bavuga ko ahubwo ari guhenda President Volodymyr Zelensky bakamushora mu ntambara atazokwikuramwo, kandi ngo nubundi igihugu cy'u Burusiya kizomutsinda bitebe bitebuke. Ibyo byose nivurwa n'abantu bamwe n'abandi. Ariko imbere yuko byose tugenda tubica ijya nino, kambanze nguhe amakuru updates ibigezweho biriko biravugwa kuri izo ntambara, ndetse n'ibyo tegerezwa kumenya tunaraba amakuru yavuzwe ko president w'igihugu cha Ukraine Volodymyr Zelensky yoba yahungishijwe. Turaza no kumenya ico gihugu bivugwa ko yoba yahungiyemwo, ndetse turabe n'ivyo bitero bikomeye ngo vyagabwe hafi y'urugo rwiwe i Kiev. Turaza kubigaruka ko n'integuro yo gufata igisagara cha Kiev. Amakuru rero ariko aragarukwa ko cane turi ku munsi wa 11 w'intambara muri Ukraine. Urusiya bukabukomeje kurasa ibisasu vya misire mu miji itandukanye muri iki gihugu. Abahunze bakaba barenze imiliyoni imwe n'igice mu gihe ibihano ku Burusiya navyo bikomeje kongerekana. Ingingo z'ingenzi zano makuru yavuzwe cyane muri kino cy'umweru, bimwe mu byagiye biragaruka ku cyane. Umugore n'abana babiri bishwe n'igisasu ca mortieri canke molto. Icyo gisasu kikaba carashwe mu nzira y'abantu benshi bariho bahunga igisagara ca Irpine hafi ya Kiev. Ni igisagara kimaze iminsi kiraswa ko bikomeye cyane n'abasirikare b'Abarusiya. Hari ikindi cyavuzwe cyane, harimo ukongera guhagarika imigwano. Birabara nuko hasubira guhagarikwa imigwano ngo abantu bahunge nkuko vyari vyakozwe mu gisagara ca Mariupol, bikaba vyananiranye mu gihe impande zompi zagirizanya kuba arizo zabiteye. Uyu muji rero ukaba umaze iminsi ntamazi ndetse nta numuyaga nkuba uhari. Abantu barenga imiliyoni imwe bakaba bamaze guhungira mu gihugu cha Polonye, mu gihe abamaze guhunga Ukraine bose hamwe bashika ku miliyoni imwe n'amajana atanu, no kuvuga miliyoni imwe n'igice. Mu banyagihugu miliyoni 43 batuye igihugu cha Ukraine. Ku Imana kandi President Putin yabwiye mugenzi we Emmanuel Macron ko Uburusiya buzogera ku ntumbero zabwo mu biganiro canke mu ntambara. Uburusiya abantu barenga 4,600 bivurwa ko bapfunzwe kuwimana bisagara bitandukanye bariko bariyamiriza mu myiyerekano biyamiriza intambara abarenga 13,000 bakaba bamaze gupfungwa kuva iyo myiyerekano yatangura. Kompanyi zitandukanye zikomeje guhagarika ibikorwa byazo mu Burusiya, aho harimwo nka Netflix, American Express, Visa na Mastercard nizikora ibaruramari, harimo nka PwC ndetse na KPMG nizindi zitandukanye zikaba zagiye ziratangaza ibihano. Ivyo biruko mu gihe TikTok yo mu Burusi yo mu Bushinwa nayo yatangaje ko ihagaritse ibikorwa vya live stream canke se kwa kujya abantu bifata marerese ama video ibintu biriko biraba ubwo nyene. Ivyo bikaba vyahagaze mu Burusiya, gusa ibyo kurungikirana ubutumwa byo birabandanya kubakoresha TikTok mu gihugu cy'u Burusiya. Amakuru agezwe ko ubu turiko turavugana nuko ubwongereza bwemereye Ukraine miliyoni 100 z'amadolari. Ayo mafaranga ubwongereza bukaba bwemeye guha Ukraine hafi izo miliyoni 100 z'amadolari yo kugira ngo leta ibandanye gukora muri iki gihe cy'ibitero by'u Burusiya, nkuko umushikiranganje wa mbere w'ubwongereza Boris Johnson yabitangaje. Ngayo unayo azokwifashishwa mu guhemba abakozi ndetse no guha pansiyo abari mu abakukuruke, no kuvuga abari mu karuhuko kizabukuru. Ivyo bihumbi jana vy'amadolari bikaba vyiyongera kuyandi zindi miliyoni 290 ubwongereza bwari busanzwe bwaremereye igihugu ca Ukraine. Iyi mari ngo izonyuzwa mu kigega ca banki y'isi ya Multidana Trust Fund, aho ibindi bihugu biriko biranyuza inkunga ikagera kuri Ukraine vyihuse. Uburusiya bukaba buvugwaho gushaka bacancuro mu gihugu cya Syria, byo navyo bikaba biriko biravugwa cyane ni mu gihe mu minsi iheze byavuzwe ko Ukraine iriko irarondera abacancuro b'intambara muri Afrika. Ubu bikaba bivurwa ko rero Burusiya nabwo buriko bubavana muri Syria. Ikinyamakuru Wall Street Journal kikaba kivuga ko mu gihe Uburusiya bwitegurira imigwano yo kumabarabara ngo bafate imiji itandukanye yo muri Ukraine, bamaneko bavuze ko abagwanyi bavuye muri Syria ngo bamaze kugera mu Burusiya kwitegurira kurungikwa muri Ukraine. Abo basumye burusako bikavurwa yuko bariko bararungikwa nkuko nyene vyagiye biravurwa, bakaba batangaje ko abagwanyi bavuye mu gihugu cya Syria bamaze kugera mu Burusiya, kandi ngo bari kwitegurira kurungikwa mu gihugu cya Ukraine guhambya abandi basirikare b'u Burusiya bari muri Ukraine kuriko bariko barahagwanira. Amakuru akaba avuga ko hari abagwanyi bahoze mu ngabo za Israheli nabo ngo bariko bariyandikisha kugira baje kugwanya bafasha igihugu cha Ukraine. Integuro y'igitero si musiga kumugwa mukuru Kiev, nico gisagara gisigaye abarusiya bategerezwa gufata vyihuta, kandi ngo bikaba biri no mu baraje inshinga. Abategetsi ba gisirikare ba Ukraine bakaba baburiye ko uburusiya buri gutegura igitero kinini cyane kumugwa mukuru Kiev. Ibiro bikuru by'ingabo za Ukraine bikaba bivuga ko ingabo z'u Burusiya ziri hafi ya Kiev ziri guhabwa ibikoresho nkenegwa, harimwo nk'ibipfungurwa ndetse n'ibitoro biciye muri Belarus, nkuko amakuru avangaho abivuga. Ahandi abo bategetsi bakaba bavuga ko ingabo z'u Burusiya ziri kwibanda cyane kugota imiji yo mu buseruko bwa Kharkiv, Chernihiv, Sami mbere y'ibitero by'ukuyifata, nk'uko amakuru ava ikiyepfe avyemeza ubwongereza ukabuvuga ko ingabo z'u Burusiya ngo zoba zahagamye abategetsi bagisirikare mu bwongereza abo bakabavuga ko babona ko ingabo z'u Burusiya zageze ku kintu gito cyane mu masaha 48 aheze kubera ngo kwihagarara ko kw'abanyayikrene ndetse no kubura ibikoresho bihagije mu makuru y'ubutasi atangazwa buri munsi n'ubushikiranganji bw'ingabo akabavuga ko bishoboka cyane ko Uburusiya butageze ku ntego zabwo kugera ubu gusa bakabongera koko ibitero by'ibisasu by'imizinga vya muzinga ndetse na misire z'indege byakomeje kuraswa ku bigo vya gisirikare n'ahatuye abasivile mu miji ya Ukraine mu masaha 28 ashize. Umurongo wa telefone wihariye wa Zelensky na Biden, inzego z'ubutasi za Amerika bivurwa ko zahaye Perezida Zelensky uburyo bwizewe bwo kuvugana na mugenzi we Joe Biden nkuko kinyamakuru Times kibivuga. Kwa gatandatu ababomi bavuga ko bavuga kuri uwo murongo wa telefone ku gihe 10:35 nkuko iki kinyamakuru kibivuga gusa inzego z'ubutasi za Amerika zikaba zikorera muri Amerika no mu Budage nazo zikaba zikomeje guha ingabo za Ukraine amakuru y'ubutasi yako kanya arimo amasanamu y'ivyogajuru hamwe n'amakuru avanywe ku biganiro by'abarusiya ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Akagunguru k'ibitoro ku giciro cyo hejuru mu myaka 13 ivyo navyo nibiriko biragaruka ko kungaruka zagizwe n'intambara ibiciro vy'ibikomoka kuri petrole bikaba vyageze ku giciro cyo hejuru cyane kuva mu mwaka 2008 n'inyuma yuko Amerika ivuze ko iri kuraba uko yoshira muri embargo ibitoro biva mu gihugu cy'u Burusiya. Akagunguru k'ibitoro bidatunganije kakaba kageze ku madorari 139 ku isoko ryo muri Aziya mbere yo kumanuka kagasubira munsi y'ijana na 30 no kuvuga amadorari 130 ibiciro by'ibikomoka kuri petrole ndetse na gaze bikaba byazamutse cyane muri iyi minsi iheze kubera ubwoba mu ruhererekane rw'ubwikorezi bwavyo bivuye kuri iyi ntambara gusa abaguzi irya nino ku isi mu bihugu bitandukanye bari kumva ingaruka z'iyi ntambara mu gihe ibiciro by'ibitoro bibandanya kuduga ndetse n'amafaranga n'amafaranga zigura ibyo zikeneye akabandanya ukwiyongera. Mbere yuko turaba mu makuru yavuzwe kukuntu ngo Perezida wa Yoba yahunze Perezida wa Ukraine avuzwa makuru atari make kwihunga giwe ariko hari ivyo twabashije kumenya bikaba vyaratanguye no kuvurwa ku munsi weje tubanze turabe akagwi gatoya kariko karafasha Perezida Vladimir Putin muri izi ntambara zo mu gihugu ca Ukraine. Iyi ntambara ya Ukraine hari abantu bari mu kagwi gatoya ka Putin karongoye iyi ntambara. Vladimir Putin aboneka umengo arirebanga mu gufata ingingo yo gushora Uburusiya mu ntambara ya gisirikare shobora gutuma ubutunzi bw'igihugu ciwe butembagara. Ntiyari bwigere rero waboneka yirebanga nk'inshuro zibiri ziherutse aho yabonetse ari kumwe n'akarwi kiwe yicaranye n'abahanuzi biwe ariko hagati yawe nabo hari intambwe nini nk'umugaba mukuru w'ingabo niwe yabazwa iki gitero ariko yamye yiheka cyane ku bantu bamwegereye kandi bamuyoboka cyane abenshi muri bo bakaba batanguriye amabanga yabo mu nzego z'u Burusiya zijejwe umutekano. Ikibazo ni ukumenya ninde amuhanura muri kino gihe kitoroshe c'ubutegetsi begiwe. Hari umujenerali akomeye cyane nimba hariho n'umwe n'uyu mwizigigwa wiwe w'igihe kirekire yitwa Sergei Shoigu ari nawe ari wayama ariko arasubiramwo amajambo ya Putin yerekana intumbero yiwe y'ugusambura igisirikare ca Ukraine be no gukingira Urusiya abansi babo bo mu bihugu byo mu burengero. Uyu muntu akaba yama ajana na prezida iyo agiye guhiga canke kuroba mu ntara ya Siberi iri mu buseruko bw'igihugu. Muri kahise akaba rero yaboneka ko yari we ashobora kumusubirira Vera Mironova, umuhinga mu bijanye n'intambara za gisirikare, ati Shoigu yategerezwa gufata Kiev n'umushikiranganje wo kwivuna abansi kandi yategerezwa gutsinda intambara. Azwi ko ari we yafashe ka karere ka Crimea mu mwaka w'2014, niwe kandi yararongoye ishamirijejwe igendereza rya gisirikare GRU ryagirizwa ibitero bibiri vyisumu ica mbere cyo muri 2018 cyahitanye umuntu Salisbury mu Bwongereza, ikindi cahatswe kugandagura wa munyapolitike arwanya ubutegetsi bwa Putin Alexei Navalny muri Serbia mu mwaka w'2020. Umwanditsi w'umurusiya Andrei Soldatov akongera akaba n'umuhinga mu bijanye n'umutekano yemeza ko uyu mushikiranganje wo kwivuna abansi w'uburusiya ari we muntu wa mbere avuga ariko ijana kwa perezida Vladimir Putin. Shoigu uretse ko ari we ajejwe igisirikare nawe ajejwe inyigisho ideoloji ku rugero rutari ruto, hanyuma inyigisho mu Burusiya zishingiye cancane kuri kahise niwe ategura vyose. Nk'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare yarafise igikorwa co gutera Ukraine kandi akarangiza intambara n'ingoga, aha rero aboneka ko atarangura igikorwa ciwe. Afise uruhara rudasanzwe mu bikorwa vya gisirikare vya Vladimir Putin kuva igihe yararongoye ingabo muri ya ntambara ya Chechnya ni mu mwaka w'1999, akaba mbere yari imbere mu gutegura iyi ntambara ya Ukraine anahagarikiye imyimenyerezo ya gisirikare muri Belarus mu kwezi guheze. Umuhinga mu Burusiya Make Gareoti akaba avuga ko nk'uko umuntu adatwenga kandi w'iminkanyari generali Garasimov yagize uruhara rudasanzwe mu ntambara yo kwigarurira akarere ka Crimea. Hari amakuru avuga ko ubuyoba ashigwa ku ruhande kubera uguhinga makwiwe mu gutanguza igitero cha Ukraine be n'amakuru avuga ko igisirikare gifise intege nke. Ariko Andrei Soldatov abonako ibi ari vyipfuzo vya bamwe, ati Putin ntashobora kugenzura hose n'ingabo zose, rero iki nico gikogwa ciwe. Akaba avuga kandi ko naho akunda kwambara umwambaro wa gisirikare nta nyigisho za gisirikare afise, n'ico gituma ari ngombwa kuri we kwiheka kubahinga amurusha igisirikare. Ben Nobo n'umwigisha wa kaminuza ya Londres akaba yigisha politike y'Uburusiya avuga ati Nikolai Patrushev niwe muntu wa mbere akokeza intambara kubera yiyumvira ko ibihugu by'uburengero bimaze imyaka n'imyaka bihiga Uburusiya. N'umwe mu bayoboke batatu ba Putin bakoranye nawe kuva mu myaka y'1970 St. Petersburg gihe rero igisagara kigira kabiri c'Uburusiya cari citwa Leningrad. Abandi babiri basigaye n'uwitwa Alexander Bortnikov arongoye igisata c'umutekano hamwe na Sergei Narishkin uyo nawe akaba arongoye igisata kijejwe igendereza ryo hanze. Abari muri aka karwi kabegereye Putin bose bakaba bazwi ku izina rya Siroviki, bakaba bazwi ku izina rya Siroviki, ariko aba bantu nibo bari hafi yiwe gusumba nkuko bivurwa. Ni bake rero cyane bafise ijambo rikobeye ku mukuru w'igihugu nka Nikolai Patrushev, uretse ko yanakoranye yanakoranye nawe muri KGB mu gihe cy'ubutegetsi bwa gikomunisti. Niwe rero ngo yanamusubiriye mu rwego rwayisubiriye ari rwo FSB kuva mu mwaka 1999 gushika mu mwaka 2008. Mu mubonano w'inama nkuru ijejwe umutekano w'u Rusiya yabaye hasigaye iminsi 3 ngo igitero gitangure, uyo Patrushev akaba yageze kure mu kuvuga ko intumbero nyayo ya Amerika ari ugusambura u Rusiya. Abakurikiranira hagufi ivya Kremlin bakaba bavuga ko umukuru w'igihugu yemera inkuru ahawe n'inzego z'umutekano gusumba izindi zose. Alexander Bortnikov akaba afatwa nk'umwe mu bantu begereye cyane Putin. Nkundi yakoranye nawe rero muri KGB Leningrad, niwe yahawe uburongozi bw'urwego FSB asubiriye Nikolai Patrushev. Abo bomi bakaba bazwi ko begereye cyane umukuru w'igihugu, ariko nkuko Ben Nobo abivuga, ntiwovuga ko ari bo bonyine bafise ibintu mu minwe kandi ko ari bo bonyine bafata ingingo zose. Nkungirije aba bantu batatu bahoze ari abakozi ba Leningrade, Serge Narishikine ari kumwe n'umukuru w'igihugu mu gihe kitari gito amaze arangura amabanga yiwe, akaba arongoye urwego rujejwe igendereza ryo hanze SVR. Uyo Serge Narishikine akaba yaramaze igihe kirekire ari kumwe na Putin i St Petersburg mu myaka 1990, hanyuma no mu biro kwa Putin mwaka 2004 gushika naho aba mukuru w'inama nshingamateka. Mu mwaka uheze akaba yarahaye ikiganiro abamenyesha makuru i Moscow Steve Rosenberg, aho Rosenberg aho yahakanye ko Burusiya atabitero kunyabwonko ndetse n'ibindi by'isumu bwakozwe kandi ko butivanga mu matora y'ibindi bihugu. Imyaka 18 yose ayimaze ariwe mutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire y'Uburusiya, ashikiriza aho Uburusiya buhagaze naho afatwa nk'uko ataruhara runini afise mu gufata ingingo nk'uko bivurwa n'abantu bamanye n'abandi. Aka karwi rero bivurwa yuko gakorana cyane na Perezida Vladimir Putin, ndetse ngo ko bariko by'ukuri ariko karategura ibikorwa byose by'intambara. Uyo Sergei Lavrov w'imyaka 71 nawe arazwi cyane, n'ikindi cyemezo gikomeye cy'uko Vladimir Putin yiheka cyane ku bantu bakomeye bakoranye muri kahise. Uyo mpejeje kukubwira Sergei Lavrov akaba ari umuhinga afise amayeri menshi, naho mu kwezi guheze yashatse kumaramaza umunyamabanga w'Ubwongereza ajejwe imigenderanire Rizi Truss mu kumubaza ivyo azi kundonda gihugu y'Uburusiya. Hanyuma mu mwaka uheze naho ashaka kumaramaza umukuru w'igisata kijejwe imigenderanire y'umuryango w'ubumwe bwa Buraya Joseph Borrell, ariko akaba yamye ashirwa kure ku kintu cyose cyerekeye Ukraine, kandi naho azwi ko ari umuntu agumye yabandanije ashira imbere ibiganiro ku kibazo cya Ukraine bituma Perezida Putin amwihoza, bikaba bisa nuko ataco vyamubwiye igihe abenshi mu bagize inama nkuru yaho nijejwe agateka kazi na muntu biyonjorora igihe yariko agerageza gusigura ingingo y'Uburusiya yo gutera Ukraine. Hari mu ijambo yariko ashigiriza hifashishijwe ubuhinga baganone. Hari uyundi avurwa cyane Valentina Matvienko, uyo akaba ari umukuru w'inama nkuru y'igihugu. Uyo mukenyenzi nawe avurwa cyane mu begereye Perezida Putin mu gutegura intambara ziriko zirabera muri Ukraine. Ari mu bagore bake cyane begereye Putin, akaba ari we yahagarariye amatora mu nama nkenguzamateka yo kwemeza irungi ngikwa ry'ingabo z'Uburusiya hanze byaciriye inzira igitero kuri Ukraine. Uyo Valentina Matvienko akaba ari uwundi muntu ayoboka cyane Putin yakoranye nawe i St Petersburg, akaba nawe nyene yaranagize uruhara runini mu kwigarurira Crimea mu mwaka w'2014, ariko ntafatwa ko ari mu bantu bari imbere mu gufata ingingo nk'uko bimeze kubandi bagize inama igihugu ijejwe umutekano uruhara rwiwe. Ndugo rero kwerekana ko ingingo ifashwe yaciye mu mwumvikano, naho biba biboneka ko bisa nkaho umukuru w'igihugu aba yamaze gufata ingingo. Hari uyundi kandi yitwa Viktor Zorotov, uyu nguye akaba ari umukuru wa Garde Nationale izwi nka Rosgavardia, nkuwahoze ariwe amucungera ubuzima, niwe yarongoye igisata ca gisirikare kijejwe umutekano w'igihugu kizwi nka Rosgavardia, azwi nka Rosgavardia, akaba rero cashinzwe na Perezida Putin nk'igisirikare ciwe bwite haraciye imyaka 6 gusa. Mu kurondera abajejwe umutekano biwe bwite, akaba yashatse ko aronka abamuyoboka koko. Uyo Viktor Zorotov akaba yarongerejwe igitigiri cabo cabayobora gushika ku 400,000. Vera Mironova akaba yemeza ko integuro ya mbere y'Uburusiya kwari ugufata ubutegetsi bwa Ukraine mu minsi mike cyane, hanyuma bimaze kugaragara ko icyo gisirikare cyariko kirananirwa, izi ngabo nizo zaciye zifata ibintu mu minwe. Ingorane gusa nuko umukuru w'iki gisata atanyigisho za gisirikare afise, kandi kubera ingabo ziwe atabifaro zifise zirakunzwe gutegwa bikomeye. Ivyo rero akaba ari bimwe mu vyo womenya ku bantu bashigikiye Vladimir Putin muri iya ntambara, ndetse bamufasha kuyitegura mu buryo bugiye butandukanye. Ariko wakibaza ni abahe bantu bandi bumvirizwa na Putin? Hari umushikiranganje wa mbere Mikhail Mishustin, akaba afise igikorwa kitoroshe cyo kunagura ubutunzi bw'igihugu, ariko ngo nta jambo rinini afise ku ntambara. Hari umukuru w'igisata cha Moscow Sergei Sobyanin, uyo akaba hamwe n'umukuru w'ikigo cy'igihugu gicukura igitoro Rosneft Igor Seche, uyo nawe akaba naho nyene nawe abantu begereye akaba ari mu bantu begereye umukuru w'igihugu nk'uko bivurwa n'umuhinga mu vya politike Yevgeny Minchenko. Abatuzi rero ruhebwa babiri bavukana na Boris ndetse na Arkady Rutaberg, abantu bakuranye n'umukuru w'igihugu kuva mu bwana, akaba ari abantu bamye ari abizigirwa kuri we mu mwaka w'2020. Ikinyamakuru Forbes cavuze ko ari wo muryango utunze usumbye iyindi yose mu gihugu cyose c'Uburusiya. Mu gusozera ano makuru, tubabwire ku vyavuzwe ko Perezida w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky yoba yahunze igihugu. Ara makuru yavuzwe ko Perezida ndetse ku rugo rwiwe Kiev hacunzwe cyane umutekano wiwe urinzwe cyane, ariko ngo hari n'ahantu ari ushikana n'ubu ntabwo hazwi ni mu kinyegero. Ahari hose rero ngo hakaba hacungiye umutekano cyane, ndetse bikavugwa ko ngo hari n'ibitero byagiye biragabwa mu rugo kwa Perezida Volodymyr Zelensky. Bamwe rero bakaba baravuze ko byo bari ibitero byamurondera kugira agandagurwe. Makuru umwe rero yavuze ko ngo Perezida n'umuryango we bo bahungiye mu gihugu cya Polonye mu buryo bw'ikinyegero, ariko ayo makuru ntaremezwa. Gusa nubwo byavuzwe gutyo, nta muntu azi aho Perezida Volodymyr Zelensky ari gushika ubu, ariko hari hose akaba acungira umutekano ukomeye. Ibyo rero byatumye bamwe biyumvira ko Perezida yoba yarahunze, kuko ibintu bimeze nabi cyane mu gisagara cya Kiev. Bivugwa ko mu masaha ari imbere icyo gisagara gishobora kuza kuba kiri mu minwe yaba Rusiya. Nukurindira rero tukaraba Muraze kwa makuru yose tubandanya kuba yabatohoreza iyo tumenya andi bashasha tucatu yabashikiriza wewe ico tugereza ku gukora cyonyene urafyonda kuri subscribe kugira dushize ko ano makuru aje acha gushikira mu bambere nzere ko rero meze neza mukanya turaza tugaruka kandi yose turiko turabatunganiriza ibi byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.